and gentlemen, our Lady of Africa Cathedral Kitui presents Naungama by Reverend Father Dominic Musau.
Thank you. Thank you. That marks the end of the grounds. Wimbo wa amefufuka. Sasa tunaenda wimbo, tunaenda gold. Wimbo wa twimbe, wake na waume.
Oh,